Ma o tla intshwarela Dr. Kwape, ke kopa gore o mphitise mask wa me fo. Mma rona ba bongaka kana ra ramela sanitizer, ga utlwa ke hetimola yana, ke yone sanitizer. Ga re e tshase fela mo diatleng, ra e aramela, re tshaba megare mo re aramelang yone sanitizer ya rona. Re na le ya rona e re e aramelang. Yaanong ke batla go rurifatsa gore ga se nnete, ga re ka ke ra bulela bojalwa mo nakong e sa fediseng pelo, ka gore bolwetse jo bo supa fa bo anama thata ka tiriso, ka ntlha ya tiriso ya dinotagi. Yaanong ga re ka ke ra bulela, e tla be e le go baya matshelo a batho mo diphatseng. Gate go na le batho ba sa mpeng malela bojalwa, aeso bolwetse jo bo borai, ga se ka go rata ga rona gore be re tswetse bojalwa. Ga re saleng ditaelo tsa ba botsogo morago, re ipaballeng, re tsweleng ka go rwala di-mask, re tlhapeng diatla ka di-sanitizer-a. Re Mosepele, Professor Mosepele, tla kwano o bue le Batswana. Ema pele Chili Boy. Chili Boy, I understand you are the Minister of Youth Empowerment, Sport and Culture Development. Le nna le ke le Minister wa banana. Ka la ke sa le ke buile maloba ha le ko State of Emergency ko Parliament. Ke bua gore bodiragatsi ke jone the future of this country. Ke buile gore the creative industry of this country has the potential to grow the economy of Botswana. Bona hela gore COVID-19 e dirile badiragatsi yanong ba setse ba ngongorega, ga gona di-events, nka bore diversify nako e. Yanong ra ke sampe ke bua, ke toga ke bolelela Batswana gore winne jang di-top. Potadi, emang pele, re bue. Maloba, ke ne ke biditse badiragatsi botlhe ka go farologana ko kantorong ya me. Ke bua ka badiragatsi ba ba tshwana bo V Mambizi, ke bua ka bo Chamagere, ke bua ka bo Franco, ke bua ka bo Raitlwane. Sorry, ke ra ATI, ne re ke ba biditse le bone bo Pene le Ponono, ke ba biditse ko kantorong tsa me gore re bue gore re ka tsaya bodiragatsi ja Botswana ra dira jang gore bo gole. Go na le dipampiri tsa dikgang tse di reng ke nyetse mosadi wa lekgowa. Ga ke a nyala mosadi wa lekgowa, ga ne ke nyala mosadi wa lekgowa nka bo ke lelaletsa. Yaanong those are fake news, ba batla go dira madi ba dirisa leina la me go rekisa dipampiri tsa bone, le se ka la dumela sengwe le sengwe sa bone. Yaanong I said I want a tall, slim, good looking woman. E seng yole, no.